yano kora botse go gola ga botse go ntima kora botse 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 a botse botse a ke tsebe le gore ga botse o ka re motho a ka tshabela kae ba ha ba ema no tomorrow tsara yana 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 300 taunyana 300 a tomorrow tsara 300 taunyana mona bona from the 3 until 7 300 tao ishe je ferile ha bo ba no 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 gape tabe a nyaka mgo a nyaka mgo ka mo kri 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 ka cha Christmas kri family kri yo ha ntshwareng ke aba ka pelo a ole ba batho ba re ke soft life yo yona ke suicide ba khalaje a wa ba nyaka mgo ha wa